grumpy?
Nice. Det var bra jeg hadde solbrillen på, så jeg så frykten i øynene. Just make contact. Hopefully make them more calm.
And just touch it, just back.